Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphuke lapha ke siphethe ke abadlali ke ekubaleka into yokubana bangancedakala ke xa iKaizer Chiefs ngokunobakhulula ke kule transfer window kaJanuwari ngoba ke babona into yokubana ke phaa kwiqela leKaizer Chiefs sebehlele linje sebegcina into kubana fikelele i-contract zabo sifikelele ke esiphelweni umzekelo sikubalele kabo badlali ku-Eric Mathoho kunjabulo Ngcobo ku-Cole Alexander ku-Happy Mashiyane kunange ku-Matlou George Matlube ngu-Austin Dube abafana badla kuthiwa ke ke bona xa iKaizer Chiefs sinobafaka ukutransfer window phaa inobakhulu lapha le transfer window kaJanuwari bangancedakala abafana badala batsho ke bafumane game time baphulaphula kuyabona kanti okubana ke u-Arthur Zwane abafana badala akabasanga sopha kwiqela ke leKaizer Chiefs ndingayingqina ke loo nto ngoba ke abalandeli beqela leKaizer Chiefs neziphatha abathandi bebhola elikhulu eMzantsi Afrika kudala ke bekhala futhi ke loo nto ayibonwa ngabalandeli beChiefs kuphela nabathandi bebhola eMzantsi Afrika bayibona le mpazamo phaa ku-Arthur Zwane besitsho besithi ngaba yintoni na isizathu esenza into yokubana Eric Mathoho angadlali bebuza into yoba ngaba yintoni na isizathu esenza ke uNjabulo Ngcobo umfana omdala angadlali ngoba ukhwinika phaa noDove benzinwathanda kulaa center back eKaizer Chiefs kodwa ke u-Arthur Zwane uyaqhubeleka uya basebenzisa ndathanda futhi nendlela ke uMatshaka umlandi weqela leKaizer Chiefs umfana omthole beke wayibeka ngayo ke apha ezintsukwini esithi ke uEric Mathoho futhi uphinda laa nto bendike ndayitsho nam ke kwenye ividiyo yam edlulene sithi ke uEric Mathoho siyavuma into yokubana umfana omdala webe nempazamo ke kwiisizini ezidlulileyo phaa kwabanye ookhoshi babemqeqesha kodwa ke xa u-Arthur Zwane esithi unikeza ke abadlali amathuba balungisa ii-mistakes zabo utheni na uEric Mathoho ngamnikeza ithuba naye sibone into yokubana ingaba na utshintsho alukhona Njabulo Ngcobo umfana omdala wenze impazamo bamthatha bambeka ebhentshi zabaphinde bafunde zange baphinde bakholelwe kuye umfana omdala zange baphinde futhi ke bamdlalisola hlobo bebemfaka ngalo Cole Alexander umfana omdala waphuma ungekho sizathu nange umfana omdala akadlali ukuya phaa kumaxhoba umfana omdala naye akadlali baphulaphula Austin Dube naye kwelokulityalwa phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs baphulaphula sifuna ke sike siyishukuxe le nto sibone into yokubana abadlali xa benophuma phaa abanoncedakala nangoba kuyabona kanti okubana ke u-Arthur Zwane umfana omdala ke akazubasebenzisa nanike baphulaphula kanti ke ningene nitsho ke ninto okubana ke nivanjane ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.